Letsatsi ga le dikela ke ja marapo a tlhogo. Menagano ya ga re tshwarane ka mabogo. Re lebane ke te re thulana ka ditlhogo. O na le maitseo mosetsana wa tlhompho. A re fetole matshelo a rona gotlhelele. Tshale morago mo kapelo ke etele pele. Kikana wena fela a re fane maele. With the old school love ya dinako tsele. O se dumele gore ditsala tsa go dujute. But I trust you, it's not like you do care. You got that sauce and got a well on my duty. You do me like more I do it, I know, baby girl, you want me. Get wild, holy when I own oh, me. Picture perfect, P50. Huawei, oh, want me. Oh, want me. Oh, want me.
Yeah, who back up? Who back up? Who ring racing and I go?
I can see by the way you're looking at me, Wampatla. Gantse o tshega go senye wa nkgatlha. Ke go tshepisa lorato nke ke ka o latlha. Ke tlhatswa pelo ya go ke ithiba diphatlha. Re ka thuma mogo tamong jaaka dipidipidi. Re phapasele metsing e kete dikwididi. Mawatleng a lefatshe o jele dibikini. Ke go kwalela dipina a ke re ke sebini. Ke go tsholela puo phaga ke katakate. Le pelo ya me e faga e ratharathe. Le marago wa mpha ke go tlhaba gape. Lenyora la go ke pare e fola. I know, baby girl, you want me. Get wild when I own oh, me. Picture perfect, P50. Huawei, oh want me, oh want me, oh want me.
Yeah, who back up? Who back up? Who ring racing and I go? Yeah, who back up?
Born and tickled. Who
back up?
Okay, erektsenya monona.
Ah, o tsentse ke eng?